Yes, ndabaramutse ariko kandi ndanabasaba imbabazi kuno muko murumvijwi imbabazi zivi wanyu nuko ibintu by'ingwara ziko bidasezira ramwe uko biri kose turaza gukorana gushikaho ibintu biza kugenda neza nikiganiro Monday Superstars kigano tubazanira makuru aba yavuzwe mu ndwi turangije nibiki byagiye biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bimenyi bikagenda bigaruka byose turaza kubigaruka ko hama nawe ndaguha kanya ko kugira icyo bivuze ko ni isazi biri zijoro ku masaha mu Burundi iyo bitahindutse ariko kandi iyo byahindutse imbabazi ziraheza zikava iwanyu nibiki byavuzwe cyane nibiki byavuzwe cyane unkundire mukanya ncangaruka Situbandanya ariko kandi tunatangura neza na neza n'ikiganiro cyacu Monday Superstars iki nkuru yagumye igaruka ni nkuru ya Satubi ngo Satubi ngo bari biteze yuko adashobora kugaruka kukurazi yuko ngo bimaze kuvugwa na n'usanzwe ari manager wiwe nawe akaba ari Kent P yemeza neza yuko ngo bamaze amasaha 15 bamubuze mu kiganiro cyacu giheruka naragushikirije ukuntu yabikoze neza ngaho muri Suède muri festival yari yatumiwemo mugabo mukanya gatoyi turyabona ibintu bigenda bica ku mbuga ngurukana bumenyi ngo Satubi ngo ntariko araboneka bamwati ngo agira yigumire muri Suède mukanya gatoyi turabona kandi bibeshujwe nyene na manager wiwe ati ibintu bimeze neza bamwati ngo mukunda gapfa Satubi akigenda hariya abantu benshi ntibabivuze cyane aha turavuga nko ku mbuga ngurukana bumenyi aba promoter tuguma tubona benshi nubwo atari bose arabagiye bivuga mugabo si benshi babivuze mugabo hamaze kuza kanu yuko ameze nk'ugumye muri Suède abantu benshi baciye baza barabivuga ko kimwe rero cerekana yuko ari ya strategy umuririmbyi Satubi akunda gukoresha kugira mu muvuge ngo nuko aba yahuye n'ibintu bibi rero abantu benshi bagiye bavuga nivyo twari tuzi yuko adashobora kugaruka bamwati twari tuzi neza twari tubizi nashobora kugaruka mukanya gatoyi aba barbarijwe mu gisagara cha Bujumbura aho twagumye twibaza imeze gute yo bari hari canke gutya mugabo yagiye kubinyuza neza atumiye mu kiganiro na bagenzi bacu mu kiganiro Hit Connection aho yavuze cyane cyane kuvyerekeranye n'urugendo rwiwe ingene kugira bashime kuvuga kujya urumva neza yuko bashaka bumve abantu bobo bavuga iki ni Satubi ubu tuko turavugana ariko anabwira abakunzi bati vuba hari ikintu ngira ndekure ari ikintu ngira ndekure vuba kuka video yifashe ariko aririmba indirimbo nyene ati ngo birateba ngo ariko bigashika iyo ndirimbo rero ntuzi ko kagira irekure ryari ariko kandi nivyahe bivugwamwo cyane mugabo urabona neza yuko ibintu vyiwe byatevye mugabo byashoboye gushika abantu banshi bagumye bavuga ati Satubi n'umuntu nko ngaha gusa ibiteramo ni kanyosha agiye cyane ni ruguru ga Bujumbura mugabo mu makungu biragoye niho yaciye abereka arakubitira ngaho I Dubai Yes, arakubitira Dubai hama ubu naho aca kubitira muri Suède urumva yuko ibintu byiwe ngo abantu bari bavyiteze mugabo bari bavyiteze abamwe akidodomba ati bimeze gutya bimeze gutya mugabo biraheza birashika nigiki ariko arategura na wewe nigiki warurindire kwa Satubi ubu usigaye ubona ni gute wo mukeza cyane cyane nka wowe urikura murindira ati bizogera ryari usohoka duserukire mu makungu nigiki wari witeze hoho akora iki icuri kuramusaba gira icumubwiye ngaha muri commentaire ho wumvise yuko yasigaye muri Suède wewe wari watangiye kuyumvira iki Yes tuva kwa Satubi abazoguma rero muri niwe bari ko ari baze ko ashaka kuguma muri Suède mugabo inkuru nayo gubanda ikuravuga cyane igaruka ni kwa B-face B-face amafoto yashize ko yambaye umwambaro wa costume ngo ari giye ajyubuseriye muri costume ngo ubwo busiro dushaka kumubona ayambaye ikabutura ubona neza yuko uburayi butangiye kumufata gatoyi atangiye kuboneka ko ari umuntu avuye hanze na ko umuntu nyene ari muri Australia urabona neza yuko gatangiye kumufata. Yes, mu bibazo bimwe twagiye tumubaza ati bimeze gute uzogaruka cyangwa ugiye kuguma muri Australia, byose rero ntiyashimye kuvyishura neza kuko yavuga ati jewe nzoza kuko igihugu Burundi ni igihugu canje. Ego ni igihugu ciwe c'est vrai, mugabo kuza benshi baragenda bakamara imyaka 10 imyaka 20 bakagaruka imyaka radohamara ntarayishima kuyivuga. Mugabo gushika kanya tuko turavugana nuko akibarizwa muri Australia tutazi ngo ni ryari azogaruka. Ubona neza ku mbuga ziwe abamukurikirana babandanye babona amafoto ashirako ndetse numwe asanzwe akina amareresi ngaho muri Australia John Kay yarashize ko ifoto yerekana bari kumwe ko arasangira abaza abarundi ati mbe mubona twobaha amahera ngahe kugira B-face agumino muri Australia. Birasaba amahera rero mwewe kubgawe ushaka B-face agume muri Australia abanda yari korakora ibikorwa byo muri Australia canke azengaha mu Burundi abanda yari korakora ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Hoho ni giki ukumbuye kwa B-face si nigi kiumva ushobora kumubwira gira icyo umubwiye ngaha muri commentaire. Si tuva rero ku bintu nyene biguma biko biranyegezwa urumva umuntu adashaka kubishira habona ngo avuge ngo bimeze gutya cyangwa bimeze gutya reka tuje kwa Edison radiko ari umumenyesha makuru canke asanzwe nakorera cyane ku rubuga rwa Facebook benshi bibaza ati mbega bimeze gute urabona yuko ama commentaire abari ko aratangwa ngaho ku mbuga ngurukana bumenyi bambwa ati he burongore bigende gutya bimeze gutya arawo akavuga ati je uyu mwaka ntusiga igerekeze rya 10 musi waga w'Imana igenekezo rya 10 ukwezi kw'icenda umwaka atashimye gushirako urabona ko ariho yibuka ahimbaza isabukuru giwe ry'amavuko niho benshi bagumye bamukeza ku majambo rero yashizeko avuga ati uyu mwaka niwo wa nyuma ndabikoze ndawuhimbaje ndije nyene ahubwo umwaka ukurikira nzoba namaze kurongora. Bimwe rero bamwagumwa mbwa ati gira gutya yashimye rero no gushira hanze umukunzi wiwe bita nambari Odeta. Yes, benshi urabona ko baguma bavuga ati bimeze gute umukunzi we yamaze kumushira ahabona kuko umuntu ashize ko n'impeta ariko kandi hariko n'umutima ubona neza ko ari we mukunzi wiwe. Wewe rero koresha amaso yawe umbwire bamwe kumbuga abanda yo koragira icyo bayivuze ko bamwe ati yoba yamukunze kwa mu diaspora bamwe yoba bimeze gutya wewe ugerageje kuraba Edison hamwe n'uyu mukunzi wibona ngaha wewe ubivuga kwiki kuba bataberanye hoho ibyo byakurenze kuko urumva yuko urubanza ngo ariko arutegura kandi ari vuba naco tukicongeye ko gusa urumva yuko nibwo ufise akajabu ushaka gushikiriza uyu ni Odette niwe mukunzi wa Edison yarahemaze imisi ariko aranyegeza iki gihe cyose ubu yamushize ku mugaragaro. Yes, nuko n'indi nkuru ibanda ariko iravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi twaragushikirije Monia Fleur ingene yaje bagakorana na Big Fizzo c'est vrai arashira kuri ifoto ari mu ndege yandika ati ngo muri bisi za mutsaga ngo ahantu abameze neza ngo abasani batinjira muri bisi ngo urumva ngo ntabumva Yes, ama komatero yabaye menshi bamwe ati kubera iki yibona ko ari we yurira indege gusa bamwe ati nabandi barazuriye mugabo babandanye bako barahora uva yuko abafana mu mwese abandi ariko arashira ko ibintu byiwe mugabo kandi ni Monia twagiye tubona kuri usanzwe nyene akora ibishoboka byose afasha abaririmbyi inshuti ya bose nawe nyene ku rubuga rwiwe yanditse agira ati Monia abari bibaza yuko yoba yabatwaye abagabo baribesha kuko ngaho mu Burundi ntaguma cyane mu Burundi ngo hazaje gukora ibikorwa vyiwe gusa nayo ubundi ngo bariko baribaza yuko abatwaye abagabo ninde yibaza ko Monia Fleur yoba yamutwaye umugabo ivyo byo inkomoko yabo byayo ni byahe ngo muribaza ko Monia Fleur ngo abahe wowe ukura nkurikirana ubaza ko abahe ubuka ko tugeze kumubona ari mu Rwanda muri Kenya naho kenshi urahamubona mugabo gushika ubu bavuga ati iyo arangije akazi kiwe mu Burundi ngo mu Burundi ngo ahaza ari mu kazi cyangwa ngo aje kuramutsa umujyango iyarangije rero ngo ahora caja hehe iki kibazo nibaza ko je nawe tubandanye turiko turakibaza ni hehe acagenda Monia fleur ubu udiko vuba ngo ari ndirimbo bakoranye na Big Fizzo bagiye gushira ahabona tutaramenya yitwa gute idusohoka ryari ibyo ni bikoga tubandanye turiko turarindira kwa Monia fleur ariko tubandanye twibaza ati abahehe abahehe nanje ucunshira ko ngaho muri commenter ukabudi ahana sanzwaba nibaza neza yuko tukiri kumwe ariko kandi ni kiganiro Monday superstars mu makuru yacu twagiye turabashikiriza twagiye turabwira byinshi cyane cyane kwa Mr. Champagne aho avuga neza yuko akunda umumama asanzwe akina amareresi mu gihugu cya Tanzania nawe akaba ari kajala murabizi neza ko ari byo ariko aririmba ku rubuga rwiwe higa nino ndinzere ko atamuntu numwe atarabyumva ubu naho ngo ariko aritegura gutanga inkwano ngwagiye ngo niyo myiteguro barimwe ngo kugira batanga inkwano gushika ubu twebwe wowe uri kurankurikirana jewe ngahadijo tushaka kugira ico mvuza ati bimeze gutya vya kajara hamwe na Mr. Champagne mugabo nibintu dutegeza kurindira tumenye eske abariko arabikora kugira no mu gihugu cha Tanzania bamuvuge eske vya vrai harimo ibintu by'urukundo birimwe kuko urabona yuko asohoye indirimbo yiwe ari kumwe na Ichibaba yaheruka gukorera remix urumva yuko wabonye ko kajala yayipostinze yamushigikiye yayishize ahabona kugira ahamagarira abantu nawe nyene baze gushigikira iyo ndirimbo umva neza nawe acanshira ko ati urabona ngo umugore ngo agukunda ngo ashaka yuko mubandanye muko muratera imbere ngo nivyo rero abari ko arashakira cyane kajala ukajala ngo kuba yerekana ibyo ngo tumenye yuko bari mu rukundo c'est vrai tubyemere mugabo nuko reka twihigihe ni bindi ngo bisaba umwanya kugira tugire ico tubivuze ko yes ni byinshi rero twashe kuvugana ariko kandi ndana kwibutsa yuko ari kubandanya kurashigikira abaririmbyi bacu ngo ngaho kuri kuri Lianiba igerekezo rya 16 ngaho kumuzinda tagata concert hamwe na Emerson Emerson uzi neza yuko yafashe umwanzuro wo kuza arakora ngo ama concert yiwe ngo kuko ngo bategura iteramo batamubona ubu agiye kuza arabikora ndetse ashika ngaho hagati mu gihugu agenda ahatandukanye rero ngo ni mu mwitege ngaho igenekezo kerezo ya 16 ukwezi n'ukwicenda nyene ariko kandi ndana kwibutsa yuko ubanda ari kuramutora Natasha mu kugira ngo awards zotahukire iwacu high school yitegurwa ngaho mu Buganda ari kumwe n'ibihangange bitandukanye mugabo n'ikibuza yuko ngo ishobora gutahukira mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndara kwibutsa yuko ari Natasha nayo nyene yaciye ashira ku rubuga rwiwe yuko ngo afashe indege yerekeza muri Butaliyano kugira ngo yiyumvira akajambo kamwe gusa ngo asigaje kugira ngo indirimbo agira asohore vuba ako kajambo azogashiramwe hamye indirimbo icisohoka vuba nituzi rero agiye kumara umwanya ungana gute uraziko neza na neza ivyo mwamazi kubimuhebera gufata indege kugenda kugaruka murabizi neza yuko ari vyiwe nejo turashaka kumva yagarutse hama twitega iyo ndirimbo yiwe yes turindirira indirimbo ya Satubi ariko kandi turindira indirimbo ya Monia Fleur ari kumwe na Big Fizzo niyo ya Natasha nayo nyene turayirindiriye ariko kandi turamukeza na Alvin gukwiza abantu 100,000 kuri Instagram yiwe si ibintu bisanzwe mon cher iyo umaze kuronka abantu nk'100,000 aba ari ibintu bitoroshe tubakeza bose tubanda tunabasabira imihezagiro twizera nteza yuko namwebwe ari byo mukunda kugira abarinzi bacu bateye imbere yes ni kiganiro Monday Superstars jewe unkundire mbabarire cyane no kujwi uno munsi umvume ngo ritameze neza ubandanye uri kuranansengera cyane kugira ibintu bize bigende neza mu yindi Monday Superstar nitwa mara gusubira reka ndakwifuriza ibihe byiza ciao ciao.